Buke sikubingelele sikwamukele indaba yenzihora lokuqala emini lezindaba nezithulelwe unkosazana wakwaDamu kuzamagubha nazi sinohlonze emini nje.
Through this summit of the future, we must therefore forge global consensus on how to implement the solutions that are embedded in the pact.
Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uyavumelana namazwi angamalungu enhlangano yezizwe ngokwamukela isibophezelo sokuthi kuhlelwe kabusha ukusebenza kwezikhungo eziphezulu zemali emazweni omhlaba.
Silwela uthi abantu especially in our communities basebenze bangalambi. That is what we talk about when we talk about freedom.
Umholi weBhosa uMusi Maimane uthi uzoqhubeka nokulwisana nenkohlakalo eholela ekutheni abantu bakuleli bangakwazi ukusebenza. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uyavumelana namazwi angamalungu enhlangano yezizwe ngokwamukela isibophezelo sokuthi kuhlelwe kabusha ukusebenza kwezikhungo eziphezulu zemali emazweni omhlaba kanye nokubhekisiswa kohlaka lwenhlangano yezizwe olubhekele ukuxazulula izimpi zamazwe kanye nokuphepha. Lo mhlangano wendlalela ukuqala komhlangano omkhulu waminyaka yonke wenhlangano yezizwe okulindeleke ukuthi uqale kusasa eNew York.
It is so decided.
Phakathi kwezivumelwano ezamukelwe ngamazwe angamalungu enhlangano yezizwe ukubhekisiswa kobuchwepheshe beqophelo lesimanje kwezokuxhumana emhlabeni jikelele kanye nesibophezelo sokuhlelela inhlalo engcono yesizukulwane esilandelayo. Noma kunjalo, uMengameli Ramaphosa wexwayise ngokuthi kusenomkhulu umthwalo nenselele osabhekene namazwe omhlaba okufanele uxazululwe.
This summit of the future, we must therefore forge global consensus on how to implement the solutions that are embedded in the pact. This pact must bridge the developmental divide. It must provide practical solutions to the challenges of today and tomorrow.
Nakuba lo mhlangano ugcine uzamukele ezinye zezivumelwano zezibophezelo, udabeni olucayo oluphathelene nemibango nezimpi akuzange kube nokuvumelana ngo-elithu njengoba iRussia namazwe abeyingcosana yesithupha bebengavumelani neningi lamazwe ayikhulu namashumi amathathu.
On peace and security, they promise a breakthrough on reforms to make the Security Council more reflective of today's world, addressing the historic underrepresentation of Africa, Asia Pacific, and Latin America. They lay the foundations for a more agile peace-building commission and for a fundamental review of peace operations to make them fit for the conditions they face.
Ithimba laseNingizimu Afrika loNgqongqoshe abahlanu elihambisana noMengameli Ramaphosa sebebheke ukuqala kwengqungquthela enkulu yenhlangano yezizwe okulindeleke ukuthi izinkulumo ngxoxo zayo ziqale kusasa eNew York kulaseMelika.
Umholi weBhosa uMusi Maimane uthi uzoqhubeka nokulwisana nenkohlakalo eyenziwa uhulumeni waseGauteng eholela ekutheni abantu bakuleli bangakwazi ukusebenza. UMaimane ukusho lokhu ngenkathi ekhuluma nosomabhizinisi abasafufusa eKahlehong osekudala belibheke ngabomvu uxhaso kodwa kuze kube manje abakaze balithole.
UMaimane ehambisana nelungu lesishayamthetho saseGauteng uAyanda Ali bahlangane nezakhamuzi kanye nosomabhizinisi eKatlehong uxoxisana malungana nenkohlakalo eyenziwa uhulumeni waseGauteng. Osomabhizinisi bakhala ngenkohlakalo abakholelwa ukuthi iyona eholela ekutheni kwenyuke izinga labantu abangasebenzi.
The township economy has always been hijacked, all right? We are dealing with issues of the foreigners who are occupying our space. Now even big business in South Africa has taken that opportunity to even exploit the market.
UMaimane uthi uzoqhubeka nokulwela abantu bakuleli futhi uthi okubhlungu kakhulu ibala elintsundu lixaphazana lodwa.
Silwela uthi abantu especially in our communities basebenze bangalambi. That is what we talk about when we talk about freedom. Ngeke uthi abantu are free belambile. But what is worse is that corruption makes people amongst themselves, black people versus black people, bayalwa in communities instead of fighting against ukuthi abantu bayalamba abadli. We are here to fight for economic freedom. Amandla.
UMaimane uphinde wathi inkohlakalo iyaqhubeka kunokuthi iphele.
We will fight for entrepreneurs. I will make sure that those, as I said, as I emphasize, we are not going to put up with criminal elements who are being used in communities. And I'm glad the police are here. The police will attend to them. It is not mine. The enemy here is not those young people who are being abused here. The enemy is unemployment, and I will not cease. I will continue that fight.
Osomabhizinisi bakuthokozele ukuthi uMaimane uyaqhubeka nokubalwela.
Inkantolo ephakeme ePitoli sikhiphe umyalelo ophoqelela ibhange iStandard Bank ngokuthi lesule ngokushesha kuma-akhawunti eMK Part owayelungulayo uJabulani Khumalo osaxoshwa eqenjini. UKhumalo ubesabhaliswe njengomunye wengamela ukusebenza kwe-akhawunti yasebhange yeqembu. UKhumalo bengafuni ukuhoxa ku-akhawunti eMK ngelokuthi udaba lwakhe neqembu luseseyinkantolo. Inkantolo igculisekile ngezathu eyibekwe phambi kwayo uhlangothi lwe-MK Party nokuyikho ukholela ekutheni inkantolo ithathe isinqumo sokuthi uKhumalo kufanele esulwe kuma-akhawunti asebhange e-MK Party. I-SACP ikhala ngokungameleki kahle kwezisebenzi emkhakheni ehlukene yezamandla. Lokhu kuvezwe osukwini lokugcina lomhlangano wobuholi bayo i-Working Class Leadership School obuhlelwe i-Chris Hani Institute eGoli. Lo mhlangano odonse izinsuku ezintathu udingidwe izinto ezahlukene nokufaka phakathi uhulumeni wobumbano obusayo njengamanje iGNU.
That's why we have more poverty in our society, more inequality growing in our society. Yet the revolutionary forces are in political office, because not yet political power, because when you have political power is when true power has been transferred from one class to the other. It hasn't happened. That's why we need a deeper reflection, which is what the school was trying to do.
We've concluded the four alliance partners, ANC, COSATU, SACP, SANCO, we concluded the reconfiguration of the alliance in 2019. What was expected for the ANC was to take it to their NGC. Now, this school have discussed that better and analyzed and say, what we are taking to the political council or to the alliance summit is for the ANC and ourselves to discuss the implementation of the reconfiguration alliance.
Working class are under severe pressure. The challenge of a growing economy, of industrialization, those are all common things that we have in the ANC manifesto. And in fact, it's an alliance manifesto to be able to take forward. So the political school looked at those issues about what exactly are the 2024 moment.
Uhulumeni wesifundazwe kwaZulu Natal uthi bonke abantu ababevaleleke emgwaqweni onguthela waye ku-N3 kusukela ngolwesihlanu sebetakuliwe kuphangalalo wesifazane oyedwa ngenxa yokuqhuqu. Isimo sezulu esingesihle siholele ekutheni sekhithikeni kweqhwa emgwaqweni onguthela waye ku-N3 wase uyavalwa, kanti zombili iyingxenye zalo mgwaqo seyivuliwe.
Amakhulu abantu abasebenzisa umgwaqo basale dengwane ngolwesihlanu ngenxa yeqhwa belivale imigwaqo esifundazweni kwaZulu Natal. Abashayeli abebevalelekile bakhishiwe eFandrinan Pass kanye naseMontrose.
But what we experienced was the hardship and the struggling that the motorists had on the highway, because most of them were elderly and most of them were children, especially, and also women who also needed sanitary requirements and also water and meals, which was the biggest requirements of that day.
Izindawo ezimaphakathi nesifundazwe kwaZulu Natal zisale zingenagesi nokwenze ukuthi kube nzima ukuxhumana nazo ngenxa ye-network ebingekho. Uhulumeni wesifundazwe uthi amathimba abhekelele izinhlekelele anika usizo ezindaweni eziningi. Ogandaganda balethwe ukuthi balekelele ukususa iqhwa ukuze kukwazi ukunikezelwa usizo kwabavalelekile.
Akekho umuntu njengamanje osenkingeni yokuthi uvaleleke emotweni. Bonke abantu sikwazile ukubona ukuthi baphephile, sakwazi ngokuxhumana kweminyango ehlukene.
Amaphoyisa omgwaqo asenxusa abashayeli ukuthi bahlale emakhaya ngoba imigwaqo isashelela ngenxa yeqhwa.
Imigwaqo yethu kwi-province kwaZulu-Natal eminingi sikwazi ukuthi ivuleke. Kepha-ke asiba advise ka abantu noma abashayeli ukuthi baqale bathravele okwamanje ngoba imigwaqo yethu asikayiboni ukuthi ifit enough njengoba sazi ukuthi kwezinye ingxenye zeprovinsi belina izulu imigwaqo iyashelela.
Nodihadebe, SABC News, Emoy River.
Sisathi qhu eyitolo kaDumas Kwesi uzokuphathela udaba oluthi.
Khuluma ngolimi, ngikhuluma ngamasiko, ngikhuluma ngazo zonke iy'nqubo ey'khona, ngikhuluma ngemikhosi yesizwe ukuthi igcineke ivikeleke ngenxa yokuthi kunenhloko okuyona ebhekelele konke lokho.
Namhlanje usuku olumqoka emlandweni wesizwe samaZulu njengoba unomthebe wesizwe samaZulu ngonyama umisizulu kaZwelinthini ehlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu edlandlamvana. Sikubingelele sikwamukela umngabo usanda kungena odabeni oluphambili besibuke ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uyavumelana namazwi angamalungu enhlangano yezizwe ngokwamukela isibophezelo sokuthi kuhlelwe kabusha ukusebenza kwekhungo eyiphezulu zemali emazweni omhlaba. Mbukela sikhumbuza ukuthi le ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus, ngena kuzo uyicinga ngamagama ethi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Isikhungo siqoqa intela kuleli SARS sibambe inkonzo yesikhumbuzo yokuhlonipha wabe ngukhomishana we-SARS uPravin Gordhan okumenele ngaseqaleni kwalenyanga. UGordhan waqala ukusebenza kwa-SARS ngo-1999 waguqula lesikhungo saba yinkampani yesimanje manje ephumelelayo.
Enkonzweni yesikhumbuzo kaGordhan abebesebenza naye bamchaze njengomuntu obezibophezele emsebenzini wakhe.
If the assignment was different and not SARS, if the assignment was for PG to be the commissioner of police, he would have attacked the task with no less vigor, no less determination, because the objective was never just the job. The objective was how we can deliver a better democracy that impacts on the everyday lives of South Africans.
Ngaphansi kobuholi bukaGordhan iSARS yaba isibonelo sokuphatha ngendlela efanele, kanti ukucophelela kwakhe kwaqinisekisa ukuthi zonke izinqumo ezithathwayo ziphusile futhi nethimba lakhe liziqonda ngokucacile.
I don't think he had enough sleep, because when do you cook all of these ideas? And he was, you know, meticulous in the manner that he approached things, which meant he had given it time in his mind. And when do you do that other than when everybody is asleep and it is quiet in the room?
Nakuba impilo yakhe yayigxile emsebenzini, kepha ubewazisa umndeni wakhe.
Praveen, PG, celebrated, loved kid, and his heart was filled with his love for the three of you. Vani, for you as his wife and his partner. Anisha and Priyesha, for his pride, his joy. There was nothing else that he celebrated more, that filled his heart more than that.
Namhlanje usuku olumqoka emlandweni wesizwe samaZulu njengoba unomthebe wesizwe samaZulu ngonyama umisizulu kaZwelinthini ihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu edla andlamvana. Izazi zamasiko zisho ngazulinye zithi ingonyama ekhona yiyona efanelwe yilesi sihlalo.
Incitha buchopho kaSolwazi uKhaya Ndwandwe uchaza kabanzi ngombango yayiqubuke kubangwa isihlalo sobukhosi bakwaZulu.
Umbango uhlala uba khona ngaso sonke isikhathi ngoba uma ungake ubheke uye nje uthatha ama CD eimbungu walalele uzozwa nangasi silushaka mangabe thi ugawu bazoluluma kahle kahle kusuke bese kuba nokusheshsha kwamagama lapha but inyosi yathi ugama bazoluluma ugama bazoliphimisa uvela umbango ohlala ukhona esihlalweni sobukhosi yinto vele efanele ihlale ilindelekile ngoba isihlalo esikhulu lesiyana nomunye uyafisa sambe ngendlela yakhe. Siyakhumbula ke njengoba uchaza ukuthi kwaba nalokhu yakuphithizela kwaba khona okungaphelanga ngaleli yalanga umbona ekuthwa ziphi ibhamu ethathwa ehanjiswa kwaqhutshekwa kwaze kwafika ezinkantolo
lencitha buchopho kwasolwazi ithi ngonyama omisizulu kazwelithini iyona impela efanele ukuba kulesihlalo
bakutholakala ukuthi osesihlalweni umsindo wamahlokohloko inkomo kadada bedayilala abanye bedayivuke ufanelekile ukuthi abe sesihlalweni ingakho ke njengamanje uzwabadala bethi indlula mithi yamakhosi nalapho uma ungalandela bayokutshena ukuthi basho ngani ukuthi indlula mithi yamakhosi
enye incitha buchopho yamasiko usolwazi uguguma zibuko uchaza kabanzi ke ngobumqoka bokuthi sizwe samazulu sibe nengonyama
ukuba khona kwengonyama njengomholi wesizwe njengenhloko yesizwe kwenza ukuthi izinto ezisemqoka kuleso naleso sizwe ezingamagugu khuluma ngolimi ngikhuluma ngamasiko ngikhuluma ngazo zonke inqubo ekhona ngikhuluma ngemikhosi yesizwe ukuthi igcineke ivikeleke ngenxa yokuthi kunenhloko okuyona ebhekelele konke lokho
Namhlanje ingonyama omisizulu kazwelithini ihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu idla anhlambana sithi unwelolude hlangalwezwe unwelolude hlangalwamakhosi igama lami nguCalvin wakwadludla eyindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli
Sekuboshwe ikhule impilo okukhulakala ukuthi zingabaqondisi kwenye yezinkampani esikhukhune leMpopo emva kokutholakala kwazo nokungamagugu ambiwa emayini okulinganiselwa emalini efinyelela ku 20 million wamarandi
Ukuhweba ngokungekho emthethweni ngohlobo olimbiwa phansi lwechrome kanye nokumbiwa kwayo ngokungemthetho ngokunye bobugebengu obudlange kakhulu kule ndawo esikhukhune Lo mthamo wechrome olinganiselwa ukuthi ungathengiswa ngenani elingafinyelela ku 20 million amarandi utholakala ngaphakathi endaweni yezikhulu ezimbili eziboshwe ngamahawks uGary kanye noJustin Mitchell okuneyinsolo eziqinile phezu kwabo zokuthi bayingxenye kulabo abaqhuba ubugebengu bokushushumbisa ngechrome isikhungo esicwaninga ngezobugebengu siqagula ukuthi enye izindlela engadambisa lobu bugebengu bokumbiwa ngokungemthetho ukushaqoka labo abaphezulu ezigudleni ngaphandle nje kokuboshwa kwabasuke betholakale emgodini
We're looking here at transnational organized crime syndicates they are the guys that are making the big money we see that the syndicates have to compromise state actors in order to protect them and also to facilitate their operations
Esigodini kwaMaruha iningi lamabhizinisi enza inzuzo kule ndawo aya ngokuwa kancane kancane. Iningi labantu lapha seliziphilisa ngokugubha izimayini ngendlela engekho emthethweni. Inhlangano ebhekele amabhizinisi asacathula kulo mphakathi ithi ibhokile ububha kulesi sigodi sakwaMaruha.
The economy here is down. Shops are closed now. People are now stealing. We just want the licenses, even if it's just permits. And those permits, I want to put it clear. If they give us those permits, they are going to be regulated. It's not for the sake of saying we get permits. We know people die when they mine illegally.
Ukwenyuka kwezinga lokumbiwa ngokungemthetho kwamagugu ohlobo lwechrome esikhukhuni sekholele ekutheni uhulumeni ajube ithimba lamasosha ukuqapha isimo sobugebengu bokugubha ngokungemthetho.
I-Agri Western Cape itha madama agcwele amanzi kulesifundazwe kulandela imvula enamandla nezikhukhula ngesikhathi sasebusika. Imsebenzi yokulima isanda kukhinyabezwa yikhukhula njengoba abalimi bebhekene nomonakalo ezindaweni zabo.
Imvula enamandla isanda kunya kanye nezikhukhula entshonalanga Kapa idala umonakalo omkhulu kungqalasizinda ebucayi esifundazweni. Imigwaqo yahlukene icikeleke phansi kanye nengqalasizinda yamadamu. Umphakathi yiwo okhahlamezeke kakhulu kodwa imvula enkulu ishiya amadama amaningi amakhulu egcwele ephuphuma.
The positive is that our major dams in our province are to full capacity and we therefore ready for the drier summer season that lies ahead.
Ukusebenza emkhakheni wezolimo kube sengcupheni ngenxa yomonakalo njengoba imigwaqo kanye nokuxhumana kokuphakelwa kwamanzi kuphazamisekile.
We are very thankful for the recent winter rain season we experienced as we had normal to above normal rainfall throughout our province. Unfortunately, we also encountered some flood damages in certain areas of our province.
Umnyango wengqalasizinda eWestern Cape uthi uzoqala uhlelo lokunakekelwa nokulungiswa kwemigwaqo okungagcini nje ngokubhekelela ingqalasizinda yomgwaqo.
As the Western Cape Department of Infrastructure, we have reprioritized certain of our routine maintenance budgets to currently address and repair bridges and even our gravel road network, which was heavily affected across various districts due to the consecutive flooding since 2023.
Umnyango uthi uzibophezele eqinisekiseni ukuthi ingqalasizinda yesifunda iyakwazi ukumelana nezinselele ezizayo, ikakhulukazi kokungalindelekile kanye nesimo sezulu esilindelwe.
Lusephezulu uhwebo lwerandi emakethe emini namhlanje. Libiza u-R17.38 edoleni laseMelika, libe ngu-R23.11 kupondo kanti lingu R19.31 kwe-euro. Ipula laseBotswana libiza u-R1.31. Isephezulu inkomba yezabelo JSE emini. Igolide libiza $2,622 i-ounce, iplatinum yona ibiza $958 i-ounce, uwoyela ongahluziwe ubiza $74.66 umphongolo. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sibeka laphinda bazehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lwesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.